lighting's all right now. Me and Honor at the jumping center, and we are going to be jumping today. So look up. That's where we're gonna jump, okay? No, up. Up. Try. Up. I'm so sorry. Okay, here we go. Let's go. Party Rock is in the house tonight. And we just wanna see ya. Shake that. Boo ba da ba da ba do. Da 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 da